ikaze ridasanzwe twarababwiye yuko abanyabuhinga batandukanye bose twamatubarondera kugira bagire icyo badushikirije twarashiye kuvugana nawe akiri mu makungu uwo ninde nunyene muri ko murabona reka tubanze tumuramutse namahoro
ego ndagise yambumenyesha makuru
Nizere yuko yamaze kwishikira uno munsi ibibazo byinshi tuza kumubaza aza kubyishuriraho ikibiriraho mbega tumutamuvuze no mwizina arashaka kwivuga wenyene idondore cyane cyane abari ko batwumviriza bamenye ninde na cyane cyane muri mu bikorwa byiwiwe
Ego mu mazina ni twanyo nkuru God First bakaba bamenyereye ku izina rya Goldo muri quartier yamvuka ama nkabandi mu artiste mu bintu byo gushushanya ego
no mu artiste mu bintu byo gushushanya kandi yarigeze no kuba anaririmba mbe kubera iki ibyo kuririmba wame ngo urabikubise stop
ibyo kuririmba nabonye umenga ntacyo ndiko ndabikuramo bisaba ko umuntu afinansa ashira mu buryo bwiwe cyo amafaranga kawo muziko mu Burundi ibintu by'amafaranga mu bajene bise n'ibigoranye hama cyangwa nshaka kwinjira cyane mu bintu bishobora kuma amafaranga bikantungira n'umuryango
nguyivuze ngo ko ari ibintu birimo agafaranga ibintu byo gucapa wabibonye he wabonye mu akaha karusho
njye gucapa n'ukuri nabonye ko bimo amafaranga bimo akarusho kenshi kuko byarantunze n'ubu biracantunga birantungiye umuryango wanjye biramfasha kino rero kigutunze kikakwambika kugabureka kuri inzu ubamwe urumva kirimo amafaranga
nuko byumvise yuko ashimwe umwuga wiwe ndetse unanamwinjiriza mbega ibyo bintu byo gucapa byaje gute
nukuri ibintu byo gucapa ni impano navyibonye ko mfise nk'imyaka 5 numva ntangiye gushushanya modoka nshanye modoka imihwi nashanye muhira nkabona bose baraza bakantamarira rero ndyohera gucyonye cyaguma rero cyaguma ndabihagaritse ngo ndabibana gushikana uyu munsi nsaba n'Imana bikuze muri jewe munsi rero ndabona ivyamwa vyavyo
ati umuntu urashaka kumuraba ubwo nyene he ukacumucapa
ego ndamubona nkamuraba nkamucapa n'ukuri
Ni impano idasanzwe urazi ko ngo si vya bose mugabo twizere ko iyo mpano tuba dukwiye kuyishigikira Goldo ahugeze gushikisaha uramaze kubikora uramaze kuronkamwe na ku gafaranga abantu uvuga ati aba nibo bagize ico bagize kugira nanje ingeze aho ngeze
abantu bashobora ngufa ko bafashe kumfasha uyangeze aho ngeze hariho cyane cyane nka papa yarafashije kumukumbera kare ko nawe yaracapa nashobora kumva ko nanjye ngomba gucapa nkawe hama rero ni ikigo santa jeune kamenge nakunda kukivuga cyane kuko niho nashoboye kwagukira nashoboye kumuza n'abantu bakomeye bashobora kumfasha mu kuronka ubuzi bwo hejuru ego no kumfasha kuja mu mahiganwa yo gucapa kuya ni pime n'abandi ndashima cyane na Centre Jeune Kamenge yaramfashe cyane kugira ngo ntere imbere
umubyeyi yabaye wa mbere mu bo washoboye gushimira ndetse tukaba tuzi ko mufitaniye n'ubucuti na Larijo nawe nyene akaba nawe nyene afise uko kuntu ahora capa mbega umubyeyi yarafashe arabashira hamwe arashira ko n'inkoni kugira mushobore kubibandanya nyene mu bikore nk'uko we abikora
Oya ye ahubwo cyabaye gishane. Yo ducapa ku ishuri, izuko ducapa ku ishuri kuma wanje arigisha. Abazi ku mashuri aba dumatise ajya kuri dosare mu kibito kikugihambere. Rero twarakubitwa, twarakubitwa cyane inkoni nyinshi tureke gucapa. Twarakubitwa gucapa mu ishuri tugafukamikwa kuma mu ishuri tugakubitwa cyangwa tureke ibyo byo gucapa mu ishuri. Rero ntibari bazi yuko ariyo mpano izodutunga. Ubundi ntibatubwira ngo mubibana batubwira tumubireke na kamaro byo tugene mu kuri kirishuri nacyo kizobamaye mbwa bana ko ari byo uyu munsi bintunze
gushika ubu none ababyeyi bavuga iki
bon naragize kumi busati mama urabona zankwe ni bankumutse ya makofi kwa mpoyo busa mbo yarumva nawe ko yagirije nyene mu mutima nawe ntarabizi bashaka nige mbwa kandi no kwiga ni vyiza kobera ko wize kuko kenshi ndahura n'ibiharuro mu gucapa ayo gira mise en page gusige mezili no hino ushira hagati nk'indome heje no hazumva n'ivyo n'ivyo mu ishure nyene bijana n'ivyo mu ishure biranywana kudafise ubwenge ucubikora nabe mbwa warize ucuba mu professional bikora abantu bagashima ukora ku rwego ushira gusatisfiza abantu aba bosi bawe niko no vuga
Naka karusho igihe wabikora uri mu gihugu n'ubu ubikorera mu mahanga.
Ndi nga mu gihugu nashobora kuronka amafaranga amashimwe ngabo nakorera ama devise barampemba ka dolari kandi nkunka nabandi bantu b'abanyamahanga tutazinanye bakambwira ni sawa ubonye uri kurashimirwa n'undi muntu umukindi yego mindi kwantina yakoreye mutana ashobora no guhura akakubwira ati ibintu bikora ni vyiza mugahura akabwira ati uyu numu artiste akorana ibyo bose bana nibabikora umva ko nabo baba guhemba amafaranga umva ko nabo ubufise akantu k'ibineza neza mu mutima.
Ubu umuntu yokenera igikorwa wakoze ari kure mutari kumwe mu gihugu kimwe abironka gute?
Hariyo kuri Instagram, hariyo ama Evariste Instagram n'izajya njye niyo nkuru gwe first urabironka no kuri Facebook. Hariho hari imbuga nagendogara mbwa burabibona ko Gold Star biriko n'indi niyo nkuru gwe first mushako ni kwagabye wanje biriko kuri Facebook no kuri Instagram.
Nukuntu rero byashobora kumushikira ari kure?
Mwandabikora ndamara nkuru biraka byo mu Burundi cyangwa iby'ahandi ndi ndabirunikana abaje cyangwa mu handi makure dashira bizana.
Ntiyashimye kuvuga ngo ngwiyari neza na neza ibikorwa byawe ubusanzwe ubikorera he?
Neza na neza ibikorwa byanjye ndabikorera muri Somalia Mogadisho, nene naronse akazi Mogadisho muri Somalia.
Ibikorwa amaze gukora twizere yuko Goldo ushaka kubitwereka dushaka no kubibona ndetse n'ababishimye bagire icyo bashaka no kubitora babitore. Goldo ahantu hanini akorera business yiwe n'umuntu ariko arakurikirana ikiganiro ashaka kuvuga ati ndakeneye umuntu acapa duheze dukorane. Contact akoresha hanini ni yahe?
Hari WhatsApp n'ubundi Facebook benshi barandonka baranganza ku Facebook. Facebook cyane cyane uva ni abantu bose ni niyo nkuru God first muca mumbonaho mbasha kuvuza kujya amafoto mukabona n'ibikorwa byanjye birimo ni byinshi. Instagram sindajya ko kenshi mugabo munyandikiye ndayivisita.
Akamo rero utera abo bose bafite impano zitandukanye mugabo kamenge ari ukuntu baryamye akamo batera
akamunotera abafise impano zitandukanye nuko batokengera impano bafise muri bo. Burya Imana iguhaye impano muri wewe ibifise igituma yiguhaye. Rero kenshi no twebwe muri Afrika cyangwa mu Burundi umwana ashaka kuvukana impano ngo ashaka umuvyeyi amuhemiriza muri kinye. Nivyo umuvyeyi bakunda ko umwana wiwe azoba umuntu runaka mbwa hari ikintu kiba kiri mu mwana mu maraso y'umwana ashaka gukora. Benshi hari abantu benshi bambwira ngo naracapa neza mbwa nakurikenye ugasanga ry'amano yarapfuye. Rero icyo nahantu rero abantu iyo mpano Imana yaguhaye iha agaciro gerageza kuyiteza imbere wigirire icyo bita ihugurwa amelioration uyamirore muri wego gumugira ibikorwa wegeye n'abandi babigira kwe umuntu burya wenyine nacyo yishoboza uregera abandi babikora kugira ngo wongereze bakwereke ubundi buhinga utafise hama iyo mpano yigumye ko neza neza n'ukuri n'uri afise impano yo kudandaza itomati ari abaho nta mpano n'imwe iri ku isi idashobora gutunga umuntu. Rero tubahiriza impano zacu kandi tuzamiriyori. Ego.
Hama ngahi wacu ngo hategerezwa kubaho icyo bita duradotere ku bantu basanzwe bakoresha impano z'iwabo ngahi wacu bivanye n'ingene umaze kuzunguruka ibindi bihugu urabona yuko babandi bafite za mpano bajya ku byo babiri yakuya canke hari akantu kagihaze.
Kenshi duradotere nifashe umuntu muri Kongo ntayo no mu Rwanda nayo no muri Afrika henshi ntayo. Icyo ikintu kiba gihari ni marché isoko y'ibintu byawe kugira ikintu bitano kuvuga mu gifaransa esprit de créativité kumenya ukuntu ugiri kurema apana kugira gukopya ibintu by'abandi gwe ugira ibintu byawe bishashe hama ureme isoko y'iwawe ahantu bidandaza ubidandaza makeyi kinashaka kugurisha makeyi ujya wundi bakiguriye akakuzanira uwundi kazana ikintu nurukurikirane ugacusanga uraronsa amafaranga. Rero mu gihe tutarashoboka ngahanye tugira ikintu bita kurema amasoko y'iwacu speed of creativity ureme ibikorwa by'iwawe ukore uvyameliore hama wiroye urondere isoko ubisolicite ku bantu urondere abantu babigura donc ubakundishe atawundi umuntu aragufasha nico novuga mu giswahili kugitegemea yani wewe witegemeye wenyine hama ko nawundi azuza kugufasha azaba nyine kwitegemea ukamenya ukuntu crea isoko y'iwawe kirondera abakiriya ujya nunjya wa makeya ashobora kuzanira ubundi ugasanga urabayeho.
Nuko mwamwumvise ati ico ibisabwa rero ni wewe kwanza kubanza kubishiramo ingufu hama abagushigikira bakaza mu nyuma suko. Ni Goldo ubu tuvuga ati aracari imisi mike cyane ahonyoye mu gihugu cy'u Burundi. Nidere yuko ikirundi hariya mutibagira.
Hari abarundi basekaye babo turavuga ni kirundi aho nabasomari bavuga ikirundi cyane n'igiswahili bavuga ikirundi cyane kuruta mbere n'abarundi bamwe bamwe uvuga ikirundi kigumako nitukibagira yego
je ndashaka atubwire mwaramutse muri ico kirimi cyo ngaho nyene muri Somalia
uvuga mwa fiantai
acatishira
wa fiantai
Wazumise yuko tumaze kubyiga tutaranashikayo twizere yuko wabaje kubyumva sagatari cameraman yari nimba yabitahuye nimba twavyemeranye uko nyene n'abariko baradukurikirana twizere yuko ugo rurimi we yahishikiye agumva cyane Gordo akaja mushaka kubwira cyane cyane abakundi babantu b'impano impano nshatse kuvuga abaririmbyi abacapa bafite ibyo byose bakora bibinjiriza amahera babivuye mu mpano yabo
ego narabonye narumvise narabosomye mu kiganiro muri Facebook ejo mukuye ugugu agendera ishure ry'abacapa ry'ubuhinga n'ubumenyi ku ETSA ngani yindwi heze naragehewe cyane kubona yibuka abacapa rero hari abaririmbyi n'abacapa twese hamwe turi kintu kimwe rero no bwira abakunda impano nuko bodushyigikira bakaduteza imbere ni gute tubasaba kuduha amafaranga ya gusa baducorera ivyo wacu baduha akazi ko kudekora amazu turabishoboye ibyo bintu bagenda kugura by'abashinwa biva muri Europe twashaka gukora ibiruta biriya anye je murambona murabama ikintu cy'ifoto ikintu gishobora kikozwe bagomba komanda muri Chine ngira nshaka kugikora muri triplex baba bakene maplatse nka gukora muri triplex kandi bakabona nakoze n'iki cyanyene rero nibadukunde badushyigikire dufashanye kuko udafashije uyu mwatsa nko uwundi umuzo azavamo basoma azavamo abandi bantu bageze nayo badufashije tushaka kubaho mu bikorwa vyacu badushorere abe market yabone yego
Nidire yuko akamu kawashikirie kumpano zawe Gordo akajambuka nyuma.
Nyuma ndakeje cyane i radio television yiritaho Indundi TV iratwitaho cyane iradufasha kuza tumenyekana uko gashi bitera imbere imenyekane. Ndashaje nuko naba ababaye cyangwa abafinansa bo iba hafi kugira ngo ishobore gutera imbere ibe radio television international. Tumwe tubona no mandi mashene yo international mumaniko navuga yego.
Reka natwe tugushimire Gordo uvuze ibintu byo kurya n'ibintu byo kunywa Gordo akunda iki?
Je ndakunda amazi na fantasi citron.
Umva hageze kujya no kunywa Gordo aca yigira kunywa ibyo kujya karabari.
Ibyo n'ibinyobwa kwanza. Ndakunda amazi cyane ku munsi nanywa amazi cyane.
Ibyo bintu bibiri baragutoresheje tigenda unywe cyanke genda urye.
Ya eh gufunga ndakunda gufunga amazi cyane. Nubona ukuntu ngana.
Ngo cyane ntibaho. Nibyo. Ngo cyane ntibaho.
Amazi.
Nganuka nk'umubiri ntiwubakwa n'ibyondo utegerezwanye ni gufungura ego reka tugushimire wowe ufashe akanya ko kudukurikirana ndetse nibyo twagusavye ubikore ukore icyo bita gushigikira abanyabuhinga batandukanye nicyo tugusaba ngaha kugira icyo bita sabone amabiganiro byacu byo durabikurikira ku mwanya tukwifuriza amahoro n'umutekano n'umwaka mushasha rabicu utakoze ugikore